Oya wago wale mona bia na meke de yo. Nabu nabu la maka amaka wakalu. Maka nei.
Omu igbo eke na emu unu. Igbo mulu nzamu ozo. Ma nya ndi aka agbanyo banya network ya. Omu igbo ndi oma nje ma onu. Eke na emu unu. Ani me eke na nwoke na eke na nwanyi na ege nti ebe obu na ino na. Ani me eke na unu n'ututu tata n'ụmụ agba afia. Tata n'ụmụ agba afia nkwọ. Sorry, abia oyo. Mgbe nkwu ya ọnụ bụ mọgbọ. Asị mụ Amaka meela onye iru meela onye azụ. Ebe ọ bụ na isi na wee na-ege ntị. Ebu m kpee ekene wee na-ebunye Chukwu Okike Abia mma. Eze ọkasị akasị bi n'igwe ọgari a na-akpọ na echeta obi esi ike. Chukwu a na-abụ mpụta ụlọ ụtụtụ nlewa gị maka na nna nna m ụwa na abawa pụta ụlọ ụtụtụ ba lewa gị. Chukwu eze ndị eze. Chukwu ọma ama amasị amasị. Ọ kwa na gị iji ji ngị iji mma onye weli ya elu anyị na-awụgharị ọbụ ọnụ ka ọ na-ebu Chukwu. Anyị meka na nnụ mmụọ na nnụ mmadụ dị n'ala Igbo. Ibe na-emela ala Igbo ibe. Anyị meka ka na ndị mbụ na ndị ekele. Ichie ukwu na ichie nta, ichie nwoke na ichie nwaanyị. Now dance the Adulu. Never on him. You share who can you share and I share what can you share one. I don't know that he bad. He can get this in. I don't want to know that one. And I'm making out I'm more than Imo State. You see how bad to us. And I'm making out I'm more than Anambra State. You see how bad to us. And I'm making out I'm more than Enugu State. You see how bad to us. An meka na ora mmodi na Anambra si abia tuunzu. An meka na ora mmodi na Ebonyi State si abia tuunzu. An meka na ora mmodi na Delta State si abia tuunzu. Even in Igbo ji wee bile ebe obuna omena na Igbo di. Mmo obuna na nnekọta Igbo. Mmo meli ndi nna nna anyi bi ibe. An me ebe ka unu tata anuwa. So unu bia ba nu nzu na nzu kachu go bali go ji bula eze. Anyị meka na ndị nọ na Mkpuka, neka na ndị nọ na Obi. Anyị meka na ndị nọ na ọwụwa anyanwụ, anyị meka na ndị nọ na mmiri. Anyị meka na ndị nọ n'enu na ndị nọ na ndị nọ n'osisi, ndị nọ n'ọbịa, ndị nọ n'ụzọ. Anyị meka na unu ụtụtụ tata nụ a, wee na-ekwusi na ọya adịla anyị niile mma. Abalije gbuo anyị ji egbu anwụ ya. Ọnya na-esi na ebe anyị na-eme ya ewere isi, ya ewere isi ọnya bụ tinye ọbụna onwe gị isi. Anyị ma ayụ na ebe akwakwa ibe enwenwe, anyị nọ n'ọnwa Krismas. Na-agba ndị ụka ala. Ọnwa Krismas a nụwa ụfọdụ ji anwụ ọnwụ ike. Ọnwa Krismas accident ji eme. Ọnwa Krismas e ji egbu mmadụ. Ọnwa Krismas ndị ntọ ji atọ mmadụ. Ekwuru m sị na ajibe na-eme n'iru, anyị ya nọ n'azị. Ajibe a na-eme n'azị, anyị ya nọ n'iru. Ajibe a na-eme n'aka nri, anyị ga-anọ n'aka ekpe. Ajibe a na-eme n'aka ekpe, anyị ga-anọ n'aka nri. Onye ọbụla sị na ajibe ya elu anya arụ anya bụ ya ebu ọkụkụ ụzọ na gbaụla. Ana m agọlụ gọvanọ ụtụtụ tata nụwa kwuo sị na ebe ọbụla ị na na-agabiga. Ọ bụrụ na ya ọ dị gị ka olileanya gị agụgọ. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ na onwere ọzọ efe ịbụ. Tata ka nna agọlụ gọvanọ kwuo sị na mmụọ dị na be nna gị. Nafa niile ga-ekunye gọzie gị. Olileanya bụ ị na-ewere olileanya ya abịalụ gị. Ọ ga-adịlị gị na mma n'aka nri na aka ekpe. Onye ọbụla sị na adịm mma gaa ya adịrọ anya abụghị ebu ọkụkụ ụzọ nakpa ụla n'ebe ngọdụdụ na ọfọ na Abachukwu na ọdịnala ọfọ. Ma nke nchetara gọ ma nke nchetara gọ ọ ya emechalụ gị. Ụmụ Igbo eke na emu unu. Ụmụ Igbo na-abụ ọlachi. Ụtụtụ ọma, ebibi ọma, mgbada ọma dịka otu ọ bụ na ebe ọ bụ n'isi na wee na-ekele m na ọwụwa anyanwụ dị iche iche. Onye ị na-anụ onu ebe onye a na-akpọ mmiri enwe ilo onye ọkala ahụ, ana m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ekele gị ebe ọbụla ị nọ, kwesị na ọmaka ya emelụ gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Omenala esi ka ị gee, omenala ya agọzi gị, anyị agazili gị n'iru. A sị m ka m were ohere nụnwa ka m gba gị n'olili eze nwaanyị sọbali elugo nso. I am specially inviting you. I am inviting you to the coming festival of the Queen Mother of Seven Rivers. That will flow now. Mother of silver and gold. Mother of riches. Queen of queens. Mother of wealth. Now I am on your obia mobile. And my mega invite. Na coming festival, yeah. Invitation and then you got brosos okay, be a year be a one. Invitation and then you give invitation or baby a biabulika. Invitation and then you got invitation, not they can barrier invitation. They can wedding invitation. They can name this ceremony invitation. Invitation and then you get abro invitation, not they can abamonho, mabu or fala festival. Invitation and then you get spiritual invitation. Gabia, I promise you that 50 to 70 to 80% of your problem will be solved. That is a promise. I am telling you this because in the Bello last year, they keep on testifying. And I want you to testify in this very time. 4th and 5th January 2022, next month, Kobo. Make you very sure. Maybe a lunyabo occasion. Fourth night. It's a special night. It's an unforgettable night. Fourth night. Gabo night. It is about table. I don't come here hook and the pastor. I don't come here hook and the pastor. Nankano, maybe I want. You got to work for the pastor. If you want that fortnight, if you want to face him, if you face him, you never know what I know. You know, you know, what I came on the piano, blessing the guy now. That day, you got bishops, pastors, reverend fathers, come name them. Funny, you got any life that day. Be a man, you got a man, you got a man, you got a man, you got a focus, what your back, I, your. Mbosi abuge eji na weje na nyabo the Queen Mother of Seven Rivers. Mbosi abuge eji weje na nyabo mmili sinu okuta we na agbapota. Mbosi abuge eji na nyabo mmili sinu okuta we na agbapota na eme signs and wonders. Make your choice na ebelo nyabo festival. Never you miss it. You miss life. Ebajo festival a ebajo life. Akwali munu na muge make give away on that very day. Can you give away meme? I go and say anybody now your stroke, anybody now your poison. Oburanu no oburi for metal. You for jackie metal on me na aye nya boy. Oburanu no ogu mado gola agbo na aye nya boy. I get cure onya. That poison must be cured. Olileli no no ona ali ali na aru. Ona ali ali ni isi. Ona agayali. Ozota zota no ugu. Obitali anaka. Anything a poison ebo mmadu melie biabada de na mmenye gi free gifts o fi geji we agwe free of charge mmenye gi that very day obulu na nge bu nwa agbogo bia na acho di biabada de no ife obu na bi fa malu mmabu na mili ke esi afu ya fort mwele phone ka manya na normal ya Don't worry, na bia kata. Bia bada de. Leka fife di omi. Many entertainment gade. Mou di ichi ichi ga anye. Eh? Mou di ichi ichi ajofye ne wi ni alive. Eh? Enyi anako ni alive. Otaka agu ni alive. And dear good each eater, Jack and one ban your life. Amo egala mewa on your life. Amo Odogu police. Get delay by the mount. No, you will go by the mount on your life and direct. The other day, there will be many entertainments. Kadana lo nya ibo ojimba. Tupo anya ni ba kan na nwiwe. Make your chore na ebialo nya bo festival. Abu ne na acho ni fe na esili gi ike de bo lili eze nwanyi sabale. Abu ne na acho nwa. Umu nwanyi na acho nwa at least I can water testimony ndi mugolu nwa ndi bia last year. Ndi bia last year na acho nwa nwanyi nwanyi na acho nwa for 9 years. Obe cho ili sabale mwa nwa. Onwe nwanyi mule ejima. Adima brag. Abram somebody na brag. Sin is believing. Eh? Kama abram somebody na post everything na social media. I do my advertisement. I don't do advertisement. Obun no more na chonwa whether mo bu nwanne gi wan. Whether mo bu nwunye gi. Whether mo bu nwa gi wan. Whether mo bu enyi gi wan. Whether mo bu nwanne gi nwunye nwanne gi nwoke. Oburanu no kwetale no menana. Nyabe bo lili eze nwanye sobale. He means when that fortnight, the Ezibo temper. That fortnight, all the Ezibo temper. Mbosi have a man fozo. Be a fortnight, and Mbosi have a gedi, edi, ajababa, ne kulunga, we ne kulunga. But the person, he means me fortnight. Fortnight, all the very, very important. Fortnight, stroke fifth, all the very, very important. Fortnight, spiritual night. Make it your neighbor. Okay, I'll get a number. I will give support to no Lilia. Abu ne echalo. Ke support to no Lilia. Ke go ta pure water. Ke go ta can water. Ke go ta mwanya. Ke go ta efi. You are free. Eh? Account number. I eji wa kunye go bo Fidelity Bank. Daniel Emeka Ofieli. Fidelity Bank. 601 900 7961 Fidelity Bank Daniel Emeka Ofieli. Make your choice on the festival. You miss one. You check. I call again. A man in a do to an acology in a bar. Make your choice on the festival. If I have a man and Emel go to cut down men and you bony in on, you know more men and you bony more states. Ibonya Ebonyi State, Ibonya Enugu State, Ibonya Abia State, Ibonya Delta State, Ibonya Anambra State. Ifa bu festival anya de ifa. Festival anya de ifa. Ifa bu nkage, nka bu nka anyi. Ndo ka na bu fa na emefu adi ni igbe na eje, nka bu nka ndi o menana. Make your choice in miss here, don't miss it. Ofoda akwi gugwa flight ticket ifa di abata. Ndi nobodo ibo na abata si olili ana ekwi ifa. Obuni ni obodo ibi fe na esili ki ke bato lilia ibe se abale gbagolu ke fuko ge si de bio lilia nwa na nka abu nka anyi e bia buli ka o ga adele ge na mma ebe obuni ni no na ta nwa aso kwa mga ndilo hele nwa we yo emile ngede na akpomo na ekwente ka mo na fa kwue ikazia obuni onde na azage ebe umu olumu ana ma yoga iye be police sigi biko gbogun ge gbalu onu male na ndeba anye si na ona bu ofu pabulo bu kanka onye na onye nso na anu isi ezie onye na akorolu ama mma ife nya ko ni isi nya ko no nu nya ko na aka bu problem ndem mmadu ana ma de ba gunu ne ri 2015 ne ga ndi pastor na agwa mu ma ndi amuma na agwa mu se mu na Jesus ye egbu mu onwa ndi nya mu 5 days onwa ndi nya mu 7 days e ri 2015 na abu 2022 ga nne mega mbage ba aka ma de gwando ana ma gunu na mbosu abu no no kata cho mo bu no na afro mu na ma na obro Jesus egbu mu na mbosu ndi agwa mu na Jesus ga egbu mu agafego ego ma ya bu na nwa rife Jesus ga me nwu what if I'm a mulchacha? I'm a man, I'm a man, I'm a man. Question of Makaya and Melogan. Above one, you know. As a Mogan Bagge Magandi Dibia. Kaluki is where Malo is about Dibia. Magandina Batoman and awful. Only for Melunji will work with this topic. Only for Melunji will work with Tia Magana. Somebody tell me a story that touches the heart. I would like you to share this very program as you are listening to me. I will mother 300 and Malaga mother 300 and Danua. Open you share about program because she anya. I been on my wall. I will mother 200 and there. Mother 200 and there, I want you to share this very message. I've been on YouTube. I will mother 20-something, almost 30. I want you to share this very program as you are listening to me, please. I am waiting for you to share this program. Please share. Can I say one day, Bani? Share this program as you are listening. I will fake pastors, we fake DBS. Uncle Wallegam, I can fake DBS. Share this program. Share the program. Share the program. I'm waiting for you. I'll move when suave. I'll move when suave. Rap on up wrong. My guess and a pastor gig. I fear me. She and a wall again. See, I know a quill suki shell and obra. I am a row. No, but I'm going to share the program. I want many people to join and listen to this very message. I am waiting for you to share the program, please. Share the program as you are listening, as you are joining us, please share the program. Share it in any Igbo group. Ngozi de lega omaka melo ke de ki share the program o ga de lega na me for maga melo ke niru niru ke ga na aga opa na acho ke ga da obe na acho ga da anya fulo ke chata ji for ga mega anya fu ga po onya obuna si ni fi na meme wi se ke wuli si onya bu tinye obuna owogi isi ofoka na golo ke tata nu akwo si na oya abalo ke obalo ke na kan li obalo ke na ke before bu ni ti ala ka oya gazili gi obalo ke bu gi ga egbu onwe onya obuna si ni si gi na waja ga eji isi e wa echo si ni na egbu ofu. Okay, I'm going to share the program. Me, we're joining because share your own. Share the program. Let us connect to every Igbo living out there. I will fake pastors. We have fake leaders too. I want to save you from being scammed. Kada scammers nage bundi dibia. I want you to save one person. Actually, I'm going to save many people too. As I want to save you, to tell you their secrets. To tell you how to identify them. Share the program, please. All them, ma. Dalo no makandi share gul. I want them to monitor spirit. How shall we share? If I just a boka ano, do kavana give I give who maga Jesus. They can see why we're going to buy it. And we're going to million will on your calabre body. I'm a mobile phone and many Dibiamuli, who's no man and Iboga Nachi at Azo. No can maybe a man and onion, Omeroni, who lose them by Bibles, who Jobazando, Kajo, Macomen, and Maca tradition, Maca religion of her. No can in a bear go and mind your business, mind your business. But no can a jay Bulano said in an Ibo, never mind your business. Bondo can have apple my me water, Napoli, Alosini, Nadin, and Nibu. On your guava, mind your business. Bando can let you pursue Obi, then a Nibu. On your guava, mind your business. Nobody. Get down with you, Maka Jesus, and say, mind your business. Mind your business. Oh, no, not to Jesus. Every 2015, the guy, Chevena Jesus, I gave boom. Jesus, I'm worried for me. What if I'm wrong? What if I'm wrong? So I'm not even good to go sleeker. Now, film because Jesus is sleeker. How to identify fake Dibia? Dibia lili. Abulu ni jebe Dibia. Dibia weje na mo we na agom mo. We beg you, Abella, and more, Bessie Abella. We be an ever Jesus across the Bonya wine, Cunia Canaba, Nobro Dibia. On your Babro Dibia, or the Rocha if on them, or the better show if on them. If I bun the pastor just so, if I make the pastor, but now pastor fathers are lol, fathers are worth enough money, apart from our tradition and actually yet as I join the Dibia. I join the Adibia and I found us in Adibia and the boutique. You said anybody in Adibia, Adibia, where now I watch you? Mabona, go on Zoom. We're going to get away, Bianca. Now, by Jesus Christ, the Bonya Wani. Kunya Kenaba. Kunya Kenaba. Oh, Nelly Lily. Dibia Lily Cobble. Abu Rezi Bodibia. Abu Nijabe Dibia. You will notice here. Nadibi Jalubia. No, they didn't have William Mado. A man operon more Bolioku. You notice here, Nadibi Jalubia. Maybe Nibu William Mado. You were Jadibia Jalubia with toast to beg it. Dibi Jalubia were Bado Baggy. Dibi Jalubia Bado Baggy. A man on Dibiana Guago, Dibiana Gova. Odia Manabulu Dibia. Ndi Dibiana Guago. Then no, no, conquasal and the Tiawa. Where did you go to that one? Cabia Tibu or Nakapabo. Mona Body Bioku. Now see answer. O mena anibo na ase anso Dibia na agbalu munye mmadu oso maka na o malu the repercussion. Ndi Dibia bu the keepers of law. Ndi Dibia bu the keepers of traditional law. Mana mbobu ni inyalo o kazo si adebe o we si bazu ni imi. In Alias, we have in Yale. Nalias, we in Yale. Of what did it be a Magolu? On your fan, I'll allow you when you're fa. Or be fine, I'm Milly. If I bag a fan, I'm not going to say, listen to what the topic is. Somebody told me a story that touches the heart. And I want to advise each and every individual one more man. On your banana by no man and awful. Came my little baby be major. On your deep edge, go janano. On your what I kill you over though, you both the gallo, the gallo munion, I don't your dibiaca, all wally all. On your dibia where Onye dibiana munye onye jele obodo onye no obodo ibo wa yeba e we me say this guy we chopota na onye dibia na munye na ayeba go is an abominable act obu alu na ani igbo obu alu kwa nwa na ani igbo ndi dibia anyi na emie ofodu na emie mo bogo ku iwe mebi e ma na ima last na di bia bi na eme obuna mo okpoligo ku truly iwe mebi e na yi munye mmadu e ma na ima last na nya bu di bia yi na eme iji munye mmadu no me na na ba alu idi na munye mmadu no me na na ba alu onye di bia obuna kwasele de na agba gi amaka na ofo nwa bo kala mmadu na okala mmo mana obuza na onye dibia kwasele gbagia arapoze gbagia you notice na onye dibia na nwunye mmadu na ayi ina ma obasale gi obasakwale gi o maka na ngi nwa ga agwia guya sia na uzo o na esi aburu ezigbo uzo ofodu ni munu na obodo oyibo ndi dibia unu zigeli munyu unu ka oje bia ka oje olu alu go olu na gano ronso izie munya gesi aje ebe onye dibia alu alu golu na gano ronso ofodu ni munu dibia lase go munye unu a dibia aye di na sigia munya ge mbase munya gi aje lolu golu ogba gi na ojebego ma mbase oya aje visit onye dibia na hotel o ma ngbakwa go ogu ife ndi dibia na emezi now ife nu wa meli this is very young guy o wa mese wa ba kwase ma akwa o nwelu somebody o melo recently ndi wo wepe this topic was let us talk about this kai ku onye kai kwa na alu alu onye dibia bu na emie ka o ma na o na ema alu ngi bo onye dibia asigi ngi kulu nwa iwajuba ma mega ati ataki gesiesi akure gi nwa ka etagbuo ngi bo onye dibia agbali gi ngi zoba ndi mmadu ngi gba ndi mmadu o mena na give one them mother to get one name tradition. So if you focus on the ego. I want to force in a channel of ego. Ubolona make a bagolunde mother, save a potter from Eva because he represents the lend them more of which he got what even them more now. So what even them more I like. Or you have a family five on them one I like. If ever I gaba. Bobby Nibia, the boy Nibia. You were the boy Nibia where we are. Sienna, no one will on your jiggle. And I want you to pass this test to Dibi Obunana Lologolo. Dibi Obunana Lologolo. I want you to test that Dibia. You look at that one on a phone. Say the mother knock at where tear give him a boom. Just call here one story, one big story. Say no open a Dibia for the Rogodo. Say the mother knock at where Jidagi, where Zogo, no never Jigobo. Nanya for Jugo, Nanya for Sina, Ebony Oba, Napochegan, a cell, Bagodio Nedibia. Of a Nibia, we are saying it's okay, worthy person. It's okay, Kuanyala. It's okay, Danibi. It's okay, Mayanka. Oh, no, Nedibia, bad Rogodo. Mabotraya, go out device, Yagi. Mabotraya, cause that to Roku Abo de Lingan on Yavo. A man on Yavo will fake Dibia. Operates the Bodibia Cob. On Dibiana, Guago. Ibe dibia na amara ama ajugo na dibia. Dibia na ama mmada ama dibia ama waga ama iwe bido. Kedu sae ni gosi na dibia mwage. Obu kwa soso nkeja ya nafa. Obu kwa soso ija nafa keja ama na dibia mwamado. Ike jikoda haka ke malu na dibia mwage bifi itaba nafa. Omu alo sae sega afo malu na dibia mwage ezi ogu. Bifi itaba nafa. Many of our people are falling victims of fake dibias. They keep on deceiving you. Why you not adi? Na gonye dibia na omaka. Na gonye dibia na like. Kelia. Ya no okay if ilia no ne ma wana alu. Ndi mechanic ke mega mazi ndi bu ndi na ayi ala ndị mechanic eme ka anya maazị ndị bụ ndị ala. Onye dibia ijelubia ka ọlụ ọlụ gị ọlụ nke bụ nwa agbọghọbịa. Iwe debe onye dibia nwoke ka ọlụ ọlụ gị ọlụ. Onye dibia nwoke wee rapụzi ọlụ na ọ na-alụlụ gị. Wee bido wee toostu be gị. Ma gị ịchọpụtara anyị na ọ chọrọ ịnụ gị, gbalị n'ofe gị dibia gị ọbụ. Maka otu o si wee toostu gị ka esigwe na-etoostu ndị ọzọ. Ife na-abịa bi ekalịlị. Ife na-abịa bi ekalịlị. Onye mere na dibia ada adị faithful. Adị mere akwụkwọ na dibia ama shepu. O nwere ndị bu ufu bulu shepu maka alịghị gị bịalụ last week. O nwego ndị ọkụ. Dibia na-eche njizi nwaanyị ga na-eche nji akwa. Ọfụ onye nke ọla, ọfụ onye nke ọla, ọfụ onye nke ọla. I need to tell you the truth. Then, nke bụ ewu na-agba n'ụkwa, ị mawa na ụkwa na-etigbu ewu. Ị malụ reason. Ndị dibia ji anụ imili nkịta nwaanyị. Ọka mgba gị reason ndị dibia. Dibia nụrụ nwaanyị 10, dibia nụrụ nwaanyị 4, dibia nụrụ nwaanyị 5, dibia nụrụ nwaanyị 6. Ị malụ reason. Ọka mgba gị reason. Nke bụ nwa agbọghọbịa na-epiala ebe onye dibia nọ. Onye ọbụla onye dibia lalụ. Onye ọbụla onye dibia lalụ. Ọ bụ na ị bụrụ nwunye onye dibia, ị ga-ata afụfụ. O nwere some courses ga na-eso gị. O nwere some ụchụ ga na-eso gị. Onye mere o ji wee bụrụ na mmụọ ọfọ na-etilivi iwu na nwaanyị ọbụla dịfa mmụọ ọlịla ga-adịfa mmụọ ọnụnụ. Onye mere vaja anụ imili nkịtị nwaanyị. Maka nke bụ nwata nwa agbọghọbịa na-ebiola ebe dibia nọ. Onye dibia nọ. Ọ bụrụ na nna dibia malụ nya bụ onye ama. Mgbe ọbụla ọ laa gị, mmụọ niile dị na bia achụwago gị. Mmụọ niile dị na bia esobego gị. Nwunye mmiri na-eweli gị iwe. Unless ma ọ jere kwayọ, fa niile dị gị na-arụ. Onye mere many of you na-ayị onye dibia ji enwe disappointment. Yes, many people will doubt this very thing. Unu ga-doubt ya. But to doubt it as you care, otu ọbụla si dị gị must doubt onye. It's none of my business. I can tell you the truth. Adị masị gị na ide etu onye dibia bụ alụ o. Kama nna agba gị, onye dibia, ọ bụ na onye dibia agba gị na ịdị ya mma ọlịla, ịdịkwa ya mma ọnụnụ. Jụọ anya ma ịdịkwa ya mma ọnụnụ. Yes. Oh, something again. Metụta gị ọfụma gasị. Efulu hamsom dibia. Kedu ife ọzọ eji ama fake dibia? Kedu ife ọzọ eji ama fake spiritual house? Oge get rich quick without blood sacrifice. Do this, do that. Fani na bu fake scammers. Fani na bu scammers. Don't fall into their hand. Ndị nke anụ na-agwa gị bụ ndị na-amị mmadụ ọbara. Fani because ya ga-ego niile dị gị na-arụ. Ego be niile bụ million ka ọ na-ada. Fani na bụ scammers. Fake. They are all fake. Dibia bụ na-abata na social media. Na-asị gị nke bịa na nye na-ịbataluo ode signboard. Dibia dị etinye signboard. Dibia bụ na ịfụlụ ode juo ife nwa. Asị gị, for your spiritual problem. If you are looking for quick marriage, if you are looking for quick money, if you are looking for chap money, if you're looking for do as I say, if you are looking for fake, Fabio Dibia, Apple Folk, Dibia, the Apple Rochon Passenger. Dibia, Apple Rochon Passenger. Dibia bụ mmụọ na-efe na edutelie ndị ọ ga-alụlụ ọlụ. Mgbe dibia ji aga wee jee dutebele ọnwụ ya ndị ọ ga-alụlụ ọlụ, ị ma na dibia bụ fake. ije bo onye dibia na afu ndi oga lulu olu ndi oga lulu olu ndi oga lulu olu magafro onye bia lekene na olu olu ulia si kunya ke enaba juwa ndi a bia salonu ndi a efo si anabe jalo kiu kalia ebatayo ndi mmada eju ebatayo chokana nna keli ki malo dibia nwa omo gi fo olu ge mbo juwa fa juse ndi afi malo bia lotu isi wa bia oburo ndi ndi kudale onwa chale agent onwa osizegi no nwego onye olulu onwa la onye nulu olulu mbu obun na ifani ne unu nina bialunu no woro maka many of ndi dibia nwa na eji oki ta dot unu attracting customers di monde na apo di monde na abia onwa ndi alulu olu onwa ku na work oburo ku iwu bu na olu nina dibia lulu oburo ku iwu bu na madi nina dibia lulu olu ga work o don't mistake this dibia lulu madu 50 olu o weli ko work walu madu 20 with some reasons obuna di alu alu madu 50 olu o ga work lu madu 20 mabu 25 with some reason o mara ka di alu alu ga olu lu alu madu 50 olu o work sha madu 50 a maka gini di bi afa aburo chukwu di bi afa aburo mmo ifo ndi oga lulu olu check ya ke malu ndi bali ikene ekene na nka lulu fa check ya ke malu ndi watale ekene na nka lulu fa check ya ndi bali ikuputa na ifo nka mere fe galaga obu no nworo onye ifulu obu ko onye mmade na aboka ifu obu no nworo onye ifulu ima na nke ga manga fa and of story okokwalo ndi na abiakwa complain kwa na ifo mere fa gara ofu ka oya akokwalo gi Okay, what you were in? Come on, a more malo. There's your who asked yourself who near. Namogan, where's your who? Mana, bummy, where's your who? Dinner, manana. Mbassia go away, he waved as an abemo. I didn't want my baggage, a babemo. Mbodoto, one as I'll get me from Melly. Nelly, you are for bemo. Eh? Even a little liber. Mulu chale mado kam pose mado tate ne lili every morning veli libam every afternoon veli libam opposite the villagers even if I see my poto la lu chale mado tate na azuli so without you coming mma na eliju afo you want to go so I need to tell you the truth whether you believe it or not keno nyabu nyabu eziogu Ofodu ndi dibia anyi join the secret society fani na bu fake we wolo ko ji we kwade ya amu bu mile wi lo kala abu anyi ba ri amu kala abu obu ni sikii lobe mili lobe mili lo Ezebu na agba agba na nte. Onye obuna sna ma abugoli fadele ma na mili abugoli fadele ge. Mbosi obuna enwuru mili na do na problem. Enwuru anu mili, mili abu problem nyale ge. Onye melo na badroze emezigbu ife. Onye melo odidi ko me na anya na anazi ana. Onye me na fa man kudo mu agba gi na ezu na buru ezigbu ife na alu ko obu otu zuzo di chiche secret society ka ba no chaze onye me lo ogu ji weju bu tebe ndi dibia nina onwezi na mezi dibia odi na ana onwe ni fa bu dibia odi na ana onye dibia mala ma da ebuchi si ogu na bia yes Ije bo onye dibia we gbalu go ogu ego. Ima na oburo nzi dibia ka obu. Ikembuta. Omo ndi dibia na agu agu ndi satala asata. Onye dibia na gbalu go ogu with telling the repercussion of ogu ogbo lu gi. Aburo ezigbo dibia ka obu. Ibo ya choka ka obu. Onye dibia na agbolu go ogu without telling you the repercussion of ogu on agbolu gi aburu ezigbo dibia nya gbagere repercussion onye dibia na agbolu go ogu kwa gi na afifi obu na ebokata lo nu keshi anya bo balora obo balose obo balululu nebuta sake nebuta agali ora Obalora nebuta agali ora obali ora na ada mmadu ogali obala obalora na kodo mmadu agali odi makadu na nonu afa obalora na kodo agali otulia ona ada mmadu ogali obala nworo otule nworo ogu ka nta kwelu ko otule atolupa Kan ko lu go tulana abo kan beli go tulu obi Ogun na agba gi be di otulu odi Da be mi odi na abo Da bo balori odi na abo Oya da dogo go so oguta Obulo nu aba Onye dibia na agbolu go ogu ogu kwale gi ni wata bibia wata mbologu wata anu bi na ofia we jide we kechi ko onye onu mabutinye ni tebu obala ogu kwa gi na igbolu ogu and the ogu obodo igbolu agu obutu by force nature to produce what ogu kwa gi and Nature will punish you severely for challenging nature. Agwagwage. I'll keep on telling you this. They are all fake. Fake. Ikembute. Mana oso baliru ga agbazu. Oso baliru ga agbazu. Ndi dibia anyi ayasa government ana anyi ofodu nozi na otu nzizi afo. Na ejazi Ala won ki befa Ewi Unu ga amazi andi nejezi bia ga amonyo obu Di bia won no na newi ka ona bu young guys je bia Kolu alu folu ogba ke sigi bu hotel na bi olu si alu golu Iwa bi egbe na olu ga garaga ogba gi na oga alagense na ola gi ni kense olu gi we ga bagara ije buku ije na hotel ngibu nwoke ibelibe ije na hotel je kwa gwa hotel ofodu ni mu mu ikoro bi anya join go homo maka na bajeli bo nyeri bi ko so of all of their spiritual problem This is an ugly thing in tradition I hate it with passion Kadi ni ifo na mena omena ana. Ha? Nanina agwa ki na chie tazu na omena ana. Agwa nge nge choba mwanyi ki echoba kuwa manke di ime. Na muna cho mwanyi abro manke di ime. Ofodu young boys yanyi ajo ni go homo makana fajeli po nye di biya kwa solve all over their spiritual problem. Aba kifazi waba nye na trouble. Webzali homosexual. Onye ni biya obu ni ino tisili. Ne ibu lungwa ka ona agba. Ino tisi ya na ona alamo ki ibiya. Onye fa abu ro di biya. Umi ibo. Kadifila. Ajalipu di mada ha. Onye fabro nu dibia no mwana mmodi na banyi na ase anso ibe abo abomination aluko obo ezibo ta alu You notice any already be an alarm or keep here. Where did an alarm keep here? Nidibia, or what did it? Come on, take it, but take it. 30% of even a medibia be van wakabana. Umwakani na aloga and Abia Babu Baba Tabu, Vedede Guogini, Padujagini, Vedala. Imelugo Gaba, Meloga Bazia Bafagi. Ike ga yere na no ye eh o mo gbi di nwa nyeme o o mo zi firi di nwa nyeme na o mo ki be geze fuzi mo ki ge ine kilia mo ki be ga na agu ga agu ifu mo ki be gi ana agu ga agu alu. If I need a different door, come with a sea line and an evil. Most of them, but no, can about the world, whatever, but I talk about that is your image of our tradition. These things are not happening in the olden days. Mbabu ni ijele bo onye dibia. Iwe bata luo. Onye dibia. Wese genge nodani. Inodani. Ofife wo wefu wo wu. Wee. Na boga afa. Ne wu ife mwa. Mwade wu wu. Onye dibia bu ni ijele bia. Iwe notice ya na mwanya ne wu wu. Da dibia bo geni. Fake. Scammer. All scammer ka obu. Ana alwe alu. Mbwembi do dibia. Omo go many of them mele ma approach. Se mwaka mele mia. No, you know, do not be able to them back around one mona. Bassa live up a battle of our five. Or Jedi Bonian cannon or Jedi Bazan cannon be speaking or we have again. On ya, Baba again. On ya, Baba again. He can you walk up at a mirror? Kobia baga afia dibia buna gbagi na onyu wage ga puta na miro bia na onyu wage ga egwu ogwu mara malu no fake they are all scammers onwala lusi obuna di na ni bona egwu ogwu alusi ade egwu ogwu na ni igbo na alusi gbalugo ogwu bu na nlo ka alusi yeji wa gbago ogwu. Fun that you want to clean and Hollywood when now there's not art the film in a tradition. You tell anybody that you are more wealthy, more than a wolf, Bugini, fake, alloy, allo, Bapa Taban, Obrobe, Dibia, Kijan. Italy, Bende, 419. Ne, why you, Yaki, Jalubia. I want to wear the single problem also of Logiga this. Got it solved. Magagane more than well you and the blonde dibia we engage you on this kind of act more than a beggar abosso more than call wa abalogoso I blonde dibia weja to be the age we legu ndi mmadu wa yoko onya e puta bi tv magic onya feel e no re we dile na egu ndi mmadu wa yo more than call wa magane obasio so e otufu achu ya. You know, don't have a mess and cut it. What if you can never gonna walk? It will woman walk. Magagan, if you got a gun, 419. And the men are nine in our sea and so. Omen are nine in our sea and so. Mother, whoop. You jump on your dibia balagan and now you do get in a milli. Can never put down my me water. Come on, me water, but I call bago. Malak scammers. You jump on your dibia balagan and nagama. I give you up with that. Mayonia, it's yakan. On ya wopota ring for ring aji yes na mili pota o meponia o tiaga wopota fake. They are all fake scammers. Run away from them. Run as faster as your shadow. Run as fast as your leg can carry you. Wabalu Foso. I want you to share this very program to save many people. Everybody in on our watch program. I want you to share it. Please share it. Let's share program. Everybody in on. Share the program. Our Igbo people. Ndi jimwa ya mwaya na chie thousand wa menana. O nebo wafodu chesi ya mwodi ya banu wa baba tabasina. O nadibia ni nebo wa yoka vande yugu. Mubu mile wilo kala kwa adiregu wa yo. Madibi ija libia guwogi wa yo. Iji nadibi ija libia wa jojia o di dibia. Ongo nka wanjelo mbwa wanjelo na. Afo buda o ban de bido bedi bia nwa patalu na ndia wesase amisi ya wesase amisi mame wota akori muna nwa anya fusigo ni loli eze nwa anya ka obu muna ya fusigo ni loju ama afam ngbasi anya afam basi anya afam se na mo bia la ka mali fe mme ka ngawa ni ru nna ye nwa banya ze ka nwa anya fumo nwa anya wesu mo bata nya mo chebe mma na ife ozo nzo kwa bu. Why is more moji de candle, eji mokando, jide candle? Otin sense. O kwambeleba says the one kunya na wag ebia. As the one kunya hey, is the boomwe. Is ye boom what I have gone with even a battling jaga become so good in an agabiga. That's so good in an agabiga, but that I can mamma. I won't have mammy with that. Mamma, what I Emeka, hey! Zina, that was solution. Solution nina na atoka mbo wano wapia gona nje. That come with the solution. Obon Emeka, hey! Mami wata wekwa ze mwanyi. Wazia, wekwa nya, odika adugo kwa wana zako again. Adugo. Wazia, nanyi. Wazia, wele doke ema mwa, no mwa moko obo. Hey! Nae! Aruwe na atomu. Eh? Mami wata wekwa. Adugo we mama mu edo wele edo mama mniru ngwena gezine ntaka mama wata kwaza mi fa mmeme mama wata we na agwam emeka kadi ife bialo ah ibere njana atamu mama wata na atuzi mi fa mbialo mama wata kwase na agwam mi fa ntibage abia na atuzi mu kadi fa mbialo Mazia, Nasisi Afo Momo, no Kakane, and even a Madraga, or some, hey, Mammy Water. Hey, this thing is very funny. They are buying the Mujer. Buying the Jen. The thing is very, very funny. Mami wata wase mu nife melo nife jesili gike abu na irapolo mu na po Jesus. Nsiya okie nanyi. Okie nanyi. Yes ma. Ose mu mwesiya mbake nife meme. Ose mu ifi ike mebo. Mwa ngoru ma no wane ejeli mozi. Iye jaki iwe 100,000 ki inye. Eh? Mami wata malive bu 100,000. Mami wata ma wibe 100,000. Mami wata se mumu wata 100,000. Kanye mwea na jeli ozi. Mwasi mami wata. Ni kucha mami wata amaze na mewe rego. Mami wata se na mwopo mwea. Amaze na mewe ro. Ewa zi 100,000 mba mwani yani ufiva o. Mwasi mami wata mewe ro kwa nudiega. Mami wata wajua meko neka nji. Hey! Umbi ipo. Mami wata wala ajumu, ego na kanji. Eh? Manadade, I believe, I wata kwa mno fake yo. I so much believe in that thing yo. Manamuna luzi inono. Mwache bezi ya chiche. Mwache bezi ya chiche ifa. Many of you na gabi get this content. Ine jebo nye dibi ya mwono ya kuwoku. Mabaseki na mwono ya kuwoku. Mabaseki ni ije uwa kwa gafa. Mwake ina ya chasi. onye di bi na aja mmo na ewu ewu na bia nya gi na aja bia ida mana no wayo onye okoro na akpo na cho na akpa gi eh imara no okoro ya na akpa ona cho akpa gi ona ti wole na akpa gi. Many of you gagbalu na ba na ye du beje na mili ka pogota mama iwota ka mama iwota gba fo. Kabogeta mame wata ka mame wata sina mili bagota ko bia gbago ofu onye obuna sege na nya ya bogota lege mame wata ka mame wata gbago ofu bo fake fake body na bu fake Baba ko so baba taba no buru ezigbo ebe ka ije ndi di bia na eguzi unu wayo rie nna maka na ba folo na o mena na 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 chi etazi azu o ki di careful bo nye di bi na eje ki di careful bo nye di bi na eje na ndi di bia ni na emezi abomination. On a mis à l'eau du chiche. On a Libya, Nidia, Libya, where we are sending to Libu Madu. Or where what that goes, Bosbo? Where what? I go near Gabo, and that boy going on. Maluno, fake, scammers, Bodibia. There's a Bodibia there, Tina signboard. On the all, the Dutalian, the Namelia Devat. No, all, Namelia Devat. Oh, my, did he be a golu? $2 million. Kalibo jiama maniba na wuta murian na bu no dende no wa beba bia egba ma ni alulu volu 50,000 mabu 80,000 basike na feji rego mo ye jenwa ba ga egu ya wayo amara murizi onwe go somebody bia libam mo egu ego ne nje eje mmili ose me ego ne ka mmejidele mmili se no 80,000 ka mmejidele mmili ose mo madisho na o ga alu olu. Mbe ankete nenegide se wa yiji wajo mo mama de chona oga lo lo ose because na mili nya ja last ni ba na lia waje lia mili bu 450,000 ka na lia jele mili fo na fuzi anyi wa buzi ba de ziche new as a fake fo na fuzi anyi as na nya mari fine na me akwazi ma lo 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 wa akwa ma lo 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 because mbabu no yeli bia so lo 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 iwe without in spirit the all one man walk. Only was in here, Jalian and Mili. Or did you make an annual 150,000? Gante, even Malunun Jar charge less money. A gaff on Epholon Natchaji. When I roll on Nalo, Bugolutu, or Biamulutu Abbey. Abbey, when I gaff on Natchaji, or Tobinsia Jaja, go where Lutun Dioga, Lutun, then Abatoman and Offo, Codabuna no Macago, Manafalo all of our Celelo. Or for Lucan of Anemia, now some woman or Galalon. Obodo no kwani me na asemu na ogala lono ibe wa na like be bo na da million ije boye di bi ogba gi na obu na ogbara gi na 2 million ko eje lolo golo hey yesi na nna aye onya aburu nke ezigbo mma na abego bam ibuli ogu imebili ogu ngu ego ne mmeji we mebili ogu ogwa mu mmili ga nyagwa ba di mmadu fo we bia ose mu mmili ga nyagwa mezi ogu. Or someone I go no one's like a maybe area and a my maybe area. Now my maybe Terry Muria. Secondly, why can you deliver men? Or someone I'll never see up at that and even I charge about 1.4 million. Go ahead, you were Lulu always in maybe your one. mama na agba ba ego na na mama na agba ba 100,000 ka mbeji we mebi ogu mwazi anwo fu eziokwu nsogbu adiro nna iwe wana gi o eh iwe wana gi mgbaje na eba bu onye 1.4 million na no nyawa ye mebi tia nyawa ye mebi tia why can you be melu no for the name unu ji afu as somebody actually yele unu aka somebody chalu imia all money na the fix and anura mu fu anu onye be go be mu ga ama all money na the fix mma agwa ge sege na nka idokwa chi bu ego na di otu a ega na mili bu ego na di otu a elu alu sabale bu ego na di otu a idokwa ndi ishe ego na di otu a e woro mu fu anu adire eme fu anu na bem mana kadiva mazeleni even ju wa mebwa ni otu anu a aburo na ega adiro mu mba iji ego we ego nnukwu moto iji ego we alu nnekwu uno even ja sustain aburo ego na anata nji alu olu even ja sustain bu ndi na abi ekene then abia testimony can just sustain kadiva mazeleni no ju wa bulu na onye charge le obele ega abu ki make ya cho na echopuru onye aba chopu no menan ki make ya cho na onye abu in a low belly gap for God, where the Lianama called up and no oji because of ego, then open a cheer. Called up and oji because of ego, Dagan and a milli. Or never was again named Marefenalo. Can you reason? Mba, I shall go for the body reason. They go to the Mia Locanguana. They go to Murizin. Can you imagine what you have on our charge of 500,000? Emma, what an idea of this body. Eh? Acho mga mmalo. Obu ni inage mote na de gudulu mi edelo. Kedu rizin oji webolo. Na acharji age 15,000 kede edo wali gichigi. Sebu nonye wa charge ki 50,000. Non nan kie ki iye je. Nonye charge 100,000. Non nan kie ki iye je. Mala mu melie. Ofu iba avu onye. Ofu mwafu. Eji 15,000 na webotu. Ko onye 100,000 ga botu kwa. Mana geni. Ocho luko welita. Mango yeji we ja na club mango yeji we ru no mango yeji we ma gene mamun wa melo kam we menye kam menye ko ko da na gi too much ke di reason acho mga malo reason gba godu nu me fo eh kadi be man no na adra trust onye vu na charge unu obele ego we lualu unu olu obro kwa na mo na yo olu o maka mba se mma lualu e bia be mma deju ndi na bia na bia kama na mo na agu unu kadi fe na mezi kadi fe na medi ofodo je feel like that no ya charge fo obele ego amare fo na alu Okay, over here, Simona, they believe that if they spend millions, they will get millions. If they have one, maybe they will get 1 million, sir. But what are they? Millions, sir, and they want to my charge and all. But half a million. As in, over here, Simona, I'm going to gather on a million. Now, what do they believe in? I got a million. Over here, Libya, my baba, I'm going to go down a couple of couple. Imagine if I can have a couple of couple. I'm going to go down a nugu nugu. If I go nugu nugu. Obunye ka mmo obu ayi baba za half a million million obunye ka ga na emezi obu kwa no nna waka nje kwa nje pese nna wan e pata ga de kwa mmma o nna wan yi deprive mo many things no one you saw by the pride in many things. They are not able to know where you were. A manamada and a percentage, Ibamanana. At least, I'm not a percentage. I come on now 20%. 20%, 10%. Every day, now what they go. My boss and I catch out every day. You can never take every day. Yeah? But not that woman has percentage. Can the man who can do the baby, I'm going to go to the baby. Yeah? Oh, I need to go. I'm going to go. Maybe the one percentage. My God, what an 20%, or what an 30%, or what an 10%. Eh? Manani Madrana, Manabo believe, no, I don't have a percentage, boy, I got a wall. I'm a million percentage. A quasim percentage. Only up on a bag of money at my percentage. I'll go 50% in item. Or something, Corbuna. Bonham and the mother and our bottom was. Adam and a percentage and our boss on about 1 month of weapon, then I'll all. I'm just saying it to. Adam Marianna, I now put a go from the fake Dibias. Ask a Magalo to a Galifa abomination. Nani. Can you wave up? Abomination, if I go alone and evil. In Amaro. If I go alone in Amaro and evil. If I go alone and evil, when the band in the Fulania, Father has their water. If I go alone and evil, no casting on a boy, Jano Noka, Jad Wakalanko, by my confession. Can you ever put the greater stallo than an evil? If I put the greater stallo than an evil, Ibu Mado Balo. Onye obuna bulu mmadu geji lili isi ya wee kwa ugwe ya. Onye obuna bulu mmadu na Igbo geji lili isi ya wee kwa ugwe ya. Hey, Cynthia, Josephine, Nabi Koiwa Wanage. The time on requested for dial number, he did not give me the number in time. So, when you were for Ziana, be busy. Don't worry, after this program, it's a promise. I will send you a 1,000 naira airtime. I must do that, please. Biko, it's a promise that I must fulfill. You know? I must fulfill it. Madam, I don't know number. Somebody want to bless me. Let me put it here. Somebody in an American number, much alone. Now, if it could be a lover, one number one can and I can number bet you go mew. Somebody I go see you. I know who we babu alone and evil. Oh, we bend the other one, my lord, you wabble and follow Galwalu Dibia, Bagalwalu and Abed Dibia. From January to December, your father Gaga. Oh, follow Marcelo Dibia Nina, then an evil. Dibia nina di nani bo ije badago beba onu ga ada gaga obu na omalu ani course alu obu na emele na ban na gi ana akpuru akpu e mara na bu alu ama ngwa ko alu ayi nuru be dibia gaga Obu na onwele ibebu obu na bu alu emele na banna gi ana akpuru akpu ma ba alu obu na imel wozi di na ejebe dibia ni ejebe dibia olu si alu go olu 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 ga bulu udu choncho o manga aga o mara ko alu afu wokwa ndi igbo ba anyi ka ikusi ni igbu mmadu na ani igbo wala aja ana ani igbo wala aja ana obu ri bonye yoruba melu ga afrika I ga eme ga afrika Ndi igbo ba anyi anyi wala aja ana aja na ba anyi na aso mmadu igbu nwanne anso o na aso mmadu igbu mmadu nso onya melanya iji wedi great onya melanya iji webulu nnukwu mmadu Na na ba yin ta ni won abuzu onye gbuo mmadu. Onye gbusi mmadu. Onye wa cho lawyer je golu daba. E baba nya bi bobli ba. E je na court je do ba nya ba ofu. O bribe won the lawyer. O bribe won the judge. O bribe won the magistrate. E bi do ba nya ba ofu. My dear, onye obu na tala mu ebulu ji bi ugbo. Na wato obu na sina ni ama la rola ga mu anya. Na men ni e fola ba anya Ibu mmadu bu alu na ni igbo Ofodu ujelu be dibia dibia welu mmadu gbo lu bo ogu ego Mbosi bulubo na abu anu ogu ego nante ana agba naka. Tata anu wan. Agu nke kalilu ogu ego apotago. Ima wani igwa ogu bu alu. Ima ni igwa ogu. Ima na abomination nuko abu. Nosolo na mena ni igwa. Mbasi agu owegi iwe. Owegi iwe. O wa kata ke nyawe bi lege nyawe mi mega bi na mama nji maka ge wa se ga nde egu nezi ogu na mama ji na hunya mama maka mma se ga labu ya na di mmadiro maka na nna mo na olu mo wa se ga nyegbu ya na nli e bi dogo mu kuziba maka wa bana e ri 2015 ka mbido ọfọdụ n'ime unu amara m unu maka ndị ọ na-ewe iwe ọfọdụ ndị dibia ọ na-ewe iwe ebidogo m kụzigo maka omenala bifọ mmalụ gị. And the promise in Malo, tradition na anyị bụ na m ga-eme anything in my possible power to restore tradition in my own way. And that is what I'm doing. Ọ bụ na o wee gị iwe gbaa alụ. Ijeli je weta nwa mmadụ o nwere ụdị iwe anụ bịara be m ofu ụbọchị osi Imo steeti wee bịa osi mba anọ ka dis guy isi wee bịa ọwasị mmiri ka mgbagharị ya afa tata ujuru ya arụ ọbatalu ọnọdụ anọ nche ta afa ọ dịkwa ndụ njụ afa wuo afa gbua afọ akpọ m mmiri enwele ọkala ahụ ntụ onye aba na-agbalị ọba ọsị m ga nyatagwol m otu latụrụkpa sị m na nwa agali ọkala retara agali obi na be m sị m na nwa agali ọkala nwa retara agali obi na agwa ọra m na nwa agali ọkala nwa wele ọbala ọra dị otu lodi ụfọdụ aghọtara ibe m kwu sọsọ onye dibia ga-amụ ibe m na-ekwu ibe a the legend only the legend. We understand. Obama obala tule dibia, mbanya ba na balo aba. Amega nwa ka lonzia. Osimu na nwa gali okala retala gali obi na ahu ora mu. Simu na nwa gali okala nwa balo obala ora di otu lodi. Mwase na mwana ibo nekwu na mwana echiro lodi. Ọzọmụ ga nyatagwol m otụrụ atụrụ kpa nse na ntị m uyo onye ọzọmụ gwa nwa gala ọkala nwa ka o jee belu chie otụrụ obi sị m maka na chi adadowi oso ogwute nya na ọbala ọra bụ ọgwụ odi otụrụ odi ọgwọta ọzọmụ na ọya adakwu ọgala ọbala. Bịakele wepụrụ ibe anụnwa. Ele wepụrụ ya. Wife ya nke n'elu. Onwe wepụrụ ya. Chiegoro ma ọ dị n'elu ibe a. Kwụrụ n'elu ebe a ka ichege ma ọ dịzụ ebe a. Kele wepụzi wife ya. Bịa. Ọka ọtụ nkịta bidokwa. Chege ebe ọ dị, ọ dị mma. Chege onye mara ebe ọ dị. Ọ na-akwụcha alụ n'elu ebe a. Ọ na-akụcha dị n'elu ọba ka ebe ọ dịwazi ya mana ebe ọ dị kịta ọ dị mma ebe ọ dịwazi ya mana ọ dị mma ebe ọ dịcha. Dabịa ọ dị mma ebe ọ dị. Dabịa. Nwagbọ nwa gali ọkala ọzamụ kpọọ onye nwoke ọzamụ nsị na ibe aba m na-ekwu bụ na ọ nwere nnukwu ọgwụ ịgbọta sị m na ọgwụ ọnụ nwa ịgbọta na igburu mmadụ dịbe ọya ebendi isi ya obendi keji isi owe ite iru elu ọsị mmiri m nye afa nye afa ọ jụọ ya sị ya kedu ibe mmanụ na ọgwụ alụrụ ọlụ ndị be anyị na-atụ n'inu sị na ọ bụrụ isi niile ka egwu ejebe edibia ị na n'igbo. Ọ bụrụ isi niile ka egwu ejebe dibịa o nwere onye ọ ga o nwere ebu ị na-egbu mmadụ ọ na-aga gị na-egbu mmadụ ọ na-aga gị o nwere onye ọ ga-abụ igbuo ọgbado gị na-achị mgbe ajụba nwoke nna m kedu ife melụnụ o wee gbọ m mmiri enwe ilo nzi ya. Ọsị m na ndị enyi ya nwoke mere o ji wee jekpọta ọgwụ a. Ọsị m na nya na-alụtagbu ego bifọ na nya na-eme omenala nya na-edokwa chi ọ na-agali ya. Sị mmadụ o nwere dibịa Pajali, be a wedger wallow. Or seven even Bahul Dibia Nuab, 1.7 million. 1.7 million Bahul. Or someone actually jago damwa, actually jago damwa. What a girl did 2 weeks old. What a girl I'm lawful, the 2 weeks old. Mbeko tala mata kile ebu yebu ebu na mata kile ebu na wale mma owa mata kile obi mata kile adendo na bawa e wale mma tinye no obi owa nyobi wapute mbulo obi mata kile na emotua ene emotua e wale wetie no kita alo onye ni ji enyi we akwa onya kada anu ozo ga mata. According to the BI, I want to get the content of Ogufana Balagay, Magaba Malena, I want to get the content. You get what? According to the moon, and someone in the body where Bogu, in other body where Bogu, meet you, and never open Ogu Gigalele. Did you get Maliki for Ogu Gilele? Only forget, Yanya. Ewo wo bu dem bulo bi won takele mbulo bi won takele di 2 weeks old ebu ro won takele ebu na ti ale mma no bi wo wa anya obi wo bu dem bulo bi ana no ndo na me kokom 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 e ti nya ni mo kita ewo wali wa gbo lu yo agu ki wa patego. How wicked are you? How selfish are you? If I'm not the guy, see, you are one of the heartless human beings on earth. Yes, Agwamianya. See, you are very, very wicked. You are very, very wicked. Many of our women in Agali up and down, not ever got Motanwa. Mostly in the Ajalan Wayawu guys. Immediately, that Wayawu guy in Akachi out, all alone, on a Bamoto, on a Bazotti cars, or Walunka. A maroon in the two working a problem. Many of them are Chong Watata. Magagene, a maroon the content of Ego Pata. Okay. A chilim pulo bi mwa takele. The 2 weeks. 2 weeks old. 14 days. Kama takele de. Ani magwabunu. Magiba na manu unu ogu di other time. Many people na da otomo. Many people na semu na ase. Ife na manu unu ogu. Nu unu ogu kadi weku buta nyabu mwa. Weja la si a wicked dibia. Ego na na kwa na ego kwa ni ya. Haya za 300,000, 200,000, 250,000. Umu ibo bani, obo na alu ibu mmado. Obo na ima roke, ima lo. Obo ala ibo toku gebu mmado. Ibo toku obo na gebu mmado, dewa na peke. Alu ki ina ama. Obo ni ina edo kwe chiki no stress. Mbosi ine nye rochiki nili. Ibo ge mebo. Ode doma nti nye giva. Mana mbosi yobuna. Ibo to kite. Ewe wakin every 3 months. Nega ne buli ano. Mbo every month. Nega ne buli ano. Obu ni buro li ano mbosi avu. Oka fenye. Oje na family gija wale mmadu. Omu li giga nye gido kite. Anu nye gidi anu nye gidi anu. O kite akali yengi wangbolia. Yes. Omu li giga nye gido gune nye gego anu. Nye gidi opala. Nye gidi opala. Ogwa vune nye gego. Akali yenge ngobo onye gwane ya. Ogwa vune nye gego a control bagi. Kaya lapo no ogwa. no go abro me na nan o ga na e wo for the iwa o follow say mind your business e ma lun kin na ma na gala gin gimebe abero mu bege chopu nde bi ale bege ozi zibele 2015 nya kan kan ezi o nwa ro nya fulu wezi bozi ifan na bamba bu ko mena na igbo na chi ya taazu dan ngun wa boya na abanye na mena na ka e malefe na abanye nia ibe ni na na chai na abro gold ifo bu na na atu uto na egbu egbu abu na e mari ata ta e mali ya ifo bu na na atu uto na egbu egbu e mazi ka e mali ya Umi Boba anyi nduke emebega anyi emego anigbo obuzel home of abortion I wori give nwa abogo bia na emeba abortion e ma wona alu ko abu na anigbo ibu mmadu ko abu umu nwoge bu nwanyi gbara ani ba na odi imo se ga ewe bia god remove it I'm not ready alu ko abu na anigbo onye obu na bulu mmadu ga eji isi e we ko ogbia Onye obuna bulu mmadu ga eji isi awe kwa ogwa. Umu nwanyi, onwelu secret ncho lili ikili unu. Onwelu ogwa potala ofu. Onwelu ogwa potala ofu. Ifa na akpo ogwa nwa bu. Kazi ifa na akpo ya o. Onwelu ogwa potala ofu unenye ego. Unenye ego kira ndidi bie bidogo. Ba ogwa ande mmadu. Fe bidogo satabia. Because many of them had like bagi. The side effect of Okita, Magagan, Fa Satania Sata. Fa Deliver Dibia, one Dibio, Kuziel for Jess Aguia. One Dibia, Kuzil for Jess Aguia. Father Rosikia, Edward Dibiavo, Caliber, can the side effect of Ogu. Magogu open a mother ball on Owa, well, a side effect. Onwa lo ogwo potala ofu ma obu na ncheta afia magun ogwo ofu potala ofu ibeje agwo nya bo ogwo bo pad omo nwanyi pad omo nwanyi nwanyi obu na follow victim e wele pad ya we agwo nya bo ogwo nwanyi afu no na very big problem
na bia je bo amuda nze ko mele ya palo ko odabe odira
nwanyi obu na eji pad ya we agwo nya bo ogwo Okay, na pali na ba ni ko okay gene wan e ba fa ogwa. Ogwa putala ofu ke ta nya na ewuzi ana. O na ekwe nnukwu ego. Eji pad umu nwa nya agbo nya ba ogwu. Nwa nya obu na di careful. Nwa nya obu na eji pad ya we agbo nya ba ogwu ewego problem. Maka na obu na ogwu aga na alu olu. I ma na iga na ewe problem ke bu nwa ta nwa nya eji pad ya we agbo ogwu. Iba baga da wana genji ki waka sikin ginye pade ginye. Ile ba wana pade ginye wana eji ki waka pade go tufu elege. Hey, honey, biko anime jolo kata biko wako du pade ma no one use lo. Biko wako du ya tufu elu ma flush ya lemia. Oji guya jebe dibia. Oji guya jebe dibia. Omu wanyi kanina banka, omu wanyi anyi. Inya wana woke paade ke ko tufu elege. Itu wana paade ke be woke maalu. Obu nke na ewuzi kwa keta. Nke mmo ga yiji ze buti ike. Paade umu wanyi ka ana achozi kwa. Nke panti ewu fe ene. Iba ana achozi na bu paade. Nke ili nse, iji bredi ili nse. Na ofia, o uwe na oge fe ene. Paade ina ewuzi nao. Kanina kwa gagba naa. Nke padi na ewuzi now ande onwele anode okite ona abu agbosia ife ji ala kwa okite anu abu mmadu manu otu esi ala kwa ebu obuna na family kiko oge wele mmadu ni ego ife de kamachin mabu moto
Mabu anything, e ma le madu gezu. You go see and you go to that thing. You put pre nuzo. You want no particular sia. Mabu whatever thing you wear gear, document here. To was that thing in any. On your bona for the annual filia no follow, no follow national cake. If you motto madu web, but I motto yellow y me penya, open a particular motto the complete. Key motto, dear. Rabo here. Above over. Above over. Ejiku ya la kwa kita. Onye abu na bulu mota haka amu. Eke ejiku ya la kwa ogu. Duz. Ejiku ya tuzu. Umu mwake. Ndiye neje nuna akuna. Iba baka tamana kekete la changwani. Wali your condom. Your used condom. Rapula akuna. Inanibu. Kame ya use wo double. Kama ya use condom double. You use ya double maka na omangwa kechele ana. Ose kika du maka ronki ya kwa. Webu the first one here. Nkane spam ugede. Chele ana ba. Umu wake. Obu ni ine use wa kona. Maybe in ose kingi use wa kime udirawa. Iwe use ya kona weme udirawa. Iwe basi anjana aro. Mabasa nenu badi. Akona we walo. Toilet itch we ficha na obita say amali at flush ya na toilet iwo one go jili apo egwo gwo mkan si egwo amazi father say mo ma de shop afia onye na azu ko ma anye umu nwoke obu ni ije na use akona mo be enyi gi nwanyi o maka na for umu obodo mo wan na be desperate kan ba gi fa ji ema nka condom ma. Nka gondo mas pa mu nwa gaga baje alu bi di aba na ewu ewu nuhu was bi di ba na ewu nuhu kaya mata ko gani ka ba na agbia kaya mata os pa mu nwa gaga eji ze alu kaya mata obu na ewu lo pa mu nwa gaga we manya nwa ko bu na lalia anodu go nu egu o welu remote control bia nge nwa bu onye was pa me eji welu olu. I'm going to destiny again. I'll roll one. No, destiny again. I control losing one key bag. So I'm going to say, I'll roll. If you working cops, all the cable from January to December, no gain, no investment, nothing, nothing. If you are not going to get it, you know, you're going to program. I'm going to get a abomination. I can go to stop here next week. Can get into this very well. Asenge ebulu nwoke ebulu nwoke iwaja nu na akuna mabu wala ba enyigi nwan wa wala condom iwala si anya enyigi nwan wa sege honi mabu baby give me the condom let me throw away si amba jetinya na toilet flush anya dam make your job no flush make your job you flush it na banya nime maka akalaka gi na akalaka umu aka gi. What is your law? What's be the avenue you know? Kayamata. Kayamata. Naka, what is your law? You say, you email with the law. Also, you don't release inside me. Many of them never get no release inside me. They need your sperm. They need your sperm. Baby, pour it in my body. Baby, pour it in my body. A one and narrow, qua, 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 one up here. Why you could near banner toilets? You shall not go just such area. Overlook toilet tissue. Or feature Siena one go a work on this year. Or feature that you are Siena, or Tina a handkerchief, you catch your tenor with approval, catch ya, or Tianima there. Kayamata. 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 Nothing goes for nothing. Even a boy who not thought of, even a thought on a boy, even a time, where's you? Woman worker, then be careful for this. Then I go and give a wine. Give a water wine. Even a bucket of one again, young worker, your pad. Say to Fuel, okay. Nedega, Nedega, Nedega to Genu. Mabongeda, edi ezolu eni ki mwoke anete in ezolu. my dear, iba bakata wanage, iwalo, pad ege, iusule yus. Your use pad, wenye ni ki mwoke, siya do saloge, mabongeda ke chile gen na waterproof. Baby, sweetheart, biko, echefu mo my pad in enu tebu, Nkem wapolo now, mabongeda echefu me na bathroom. Biko, sweetheart, kesi alumia ki tufu alumia o, tufu alumia o, many gears would be so unkept, but is so useless. Fa wale pade, baba neti ina does be. E mana pade gebo national cake. Obu ni hicho hidi na elia, like angbagi ki ina ele, iwe ki ile mu 200,000. Obu ni hidi interested, ba mo kangbagi ndi nego. 200,000, 250,000, pad use. If you are interested, write it. Let me tell you how to do it. Yes, pad have to use. Here, let me 200,000, 250,000, even 300. Obviously, the interest that he link again, but I'm going to link. Can you link? No, we are men, he can now. Only we are guys, he can. Obuni chali ile kan bagin digego na digego no Kadun de chali ile no wa chali ile no On wa chali ile no Kadana simu story I'm not getting a bad story. I'm adding interested in Berlin. Who is interested to sell pad? Use one. 200K. Who is interested to serve her unborn children? Could I be interested? The one I have run up also, what were you interested? I tell you, I need the Lego December. When did you go December? Even the whoop, Ojincha Saro, Nama Palong. Ojincha Saro, Nama Long. Never any atonu go amen na anyi to ivo ozo obuzo tu no amen na de ko de zeketa onyo bu na choli butika hey. My data Google na my page. Onye obuna chali butika. Awumunne, I ga continue this program. Kanza call. Watana maboju aboju. Kanza call. I ga continue this program next week. Number page water move 08065203774. Hello?
We love power.
Odogun abaka kanange.
We love power.
Agua kanange dalu.
Yes. Yes. What that man right? He said, my brother, hello. Android, yo! Number, what that move is 080-6520-3774. Hello? 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 Namukagima. Somebody do do baga. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, my brother. Go up. I'm going to speak out. Hello.
Hello.
Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Hello. Number is 0806520377 4.
0806520377 4.
Hello. Hello.
Hello.
Yeah, I'm not. I look at him.
I'm making
no. I look at him.
I'm making
ajuju ka ina go together obu ni wala ajuju na program anyi joa. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Yeah, Anna Dalo. Hello? Dalo Kakima. But wait on Nana and Alarola. Wait on Nana and I'm in you. My other machine, I'll joke at your leisure. I didn't my bath and a food. You can be a bit my visitor mother. He gets it, mother, my baby. I'll be a neck and just work at that. I didn't my bath and a food. Yeah. Number, what I'm over 080-65-203-774. And then on a page, you were when my data golago. My data golago. So I just connect here on a Wi-Fi. Not measure and just say, hello. Hello.
Hello.
Hello. Yeah, na dalo kaki ma. Dalo rianna. Yeah. By Malafaya, Joshua, Gabaniru.
I'm not a mother.